Anthu ammudzi mwathu, ndachiri kwa nzaku nkumati nyanga chigwire, umamenyedwa ndadi lalipompo m'malo mokuchenjera, amayankhula uli pasi mtima, ali amleke na mponda nafatsa udyo, osamachitengera paja chinapetsa nsema mitondo. Anthu ammudzi mwathu, ukangoyamba geni yazigege kayankanyenya wansomba, akudyera ndithu, amvekere ii, mwayambaso liti imeneyi, tilawe tikuchotseni minyama, nanga izizi sizimalawidwa? Anthu ammudzi mwathu, chongo ala witsa wapalamula, ama kunyozera yako geni, kumbali yako makasitomala wasana njira nkumauona. Akutizi gegezanga ndi mango chulutsa fulawa, kambata takake kang'onong'ono. Akhala kanyenya ndi mango ikamwe chipsepse, pena mutuoka. Anthu ammudzi mwathu, ikakhala ya tomato kuti ndiye umathamanga, usayale malinga ndi mmene unapikulira modula. Umva ii, mwili yekha ndede, aipe pani akasi tikugulani mmawa. Lina tsiku chongo ayikira motiwo akasangalali wala kwitsanso kwa anthu ammudzi. Ali mwaona muwili muwili amatata wagule ndani waonongekera ngoganiza zoyika chimulu fifite. Nanga pa chimulu pamakhala zabwino ngati osawapatsa banyira amalolera kubweza. Anthu ammudzi anakonzedwa. Usazilolere numayenda chokhala kusangalalira lako thukuta. Sadzatha masiku isananokoke anthu ammudzi mwathu motikalayo atayichita tintini. Ino kupuka asyasha ofewa manja, ndikudziwa chanu chuma, mukumba munjira ya mphambi chiperekedwe, koma chonde ndapota nanu, mudzi mwathu mokha usadzagawa. Sindikupondelerai, anthu ammudzi mwathu amayankhula zijewa zoti chitumphukire ndikudziko lisuna ziveko, osarikamba kuti wamana, ayi, koma waganiza mafuna alandire kawiri. Anthu ammudzi mwathu, masewera alije, zibwana sapanga. Kungo wazembetsera wawo katundu, mbamba ndi moto azakuyatsa. Anthu ammudzi mwathu akapika-pika yawo nkhomaliro, iye amayitenga kuti ndi yabwino nthawi, yowa ni nkhawa ana malango, kwina akuwaku watsina-tsina mbale kuwazazila-zazila, bola iwo akulongedza, anawo akusisima mbamu zili m'manja. Anthu ammudzi mwathu, chongo akumbutsa kuti tiye ndikanyonyomale kwaleza mwini thambo ndi nthaka, momwe tulira ndi mosangalala amakuyankha, aa zikomo munthu wa mulungu, zikomo inuyo, ndikayambe kuntamanda ndilayimika mkazi pantunda abweti, ayi zikomo. Otelaru sasasangalali, kuti nale lonchito yoyita nila kuchuongo kuyagwilika. Anthu ammudzi mwathu ataguza kuti zikomo, poti wa makala kutanthauza ndiwe pula, chigendelele nzelu ulije. Nde muli anthu ochimwa omwe amaweluza nzao kuti ndi ochimwa, pochimwa osiyana siyana machimo. Anthu ammudzi mwathu, amati chabwino kachipeza, chimenecho ndi chopoyira ngati yo alibe, akhala nacho koma inaso ngati chomwecho nkukhala nacho, amati chawocho akagulitsa safu na zafasho. Anthu ammudzi mwathu, zopikisana nawo pokhala mkatundu safuna, poti iwo simanyaka, zawo zokha zizikhala zapamwamba. Anthu ammudzi mwathu, zoti ndi wopemphera sungadziwe, poti awo mayina ndi mavalidwe angatonkhwetonkhwe anasintha-sintha, ndiye amayamikirana zopusa anthu ammudzi mwathu, ii, koma kali bwino wamva, kakuchita kuthina bwino, mahipi onse ayima bwino, wina akuwakuonetsana zinthu-zinthu, kuwatengera ungagwire ndende, chikakhala chinyengo, awo mayina kale anayipa. Anthu ammudzi mwathu, usaphunzire nkuwaphunzitsira awo ana akutsitsitiza. Ngati sitero tulo sulipata, agalo ndampha akapanja pa nyumba yako azingolira usiku wonse. Pomaliza ndikuti, chinandituma mchilungamo kuti mfotokoze za anthu ammudzi muno. Ndiyesendelani mundipyopyone pachipumipa musandipitikitse. Uthenga musapyatire, kumizinayo mukafikitse. Kuti, mudzi muno sitinadze kudzasangalala, koma tili muno kudzampembedza. Anthu ammudzi mwathu.